Ya ndetu funa nditu tipitilize be tufuwa tuwelenge pavesi ya chani tufuwa tuwelenge pavesi ya 28 pamena kuti pabukulo mwela wani mafumu chapter 12 pavesi ya 28 atipo otero mfumu inakala upo napanga ana ngombe awili nga golide nati kwa iwo kukule metani nati kwa hiyo kukulemetsani kukwera ku Yerusalemu tapenyani Aisraelinu milungu yanu imene ina kutulutsani nziko la Iguputo ndipo anaimika mmodzi ku Betere naimika wina kudani koma chinthu ichi china china sanduka chimo ndipo anthu ananka kumudziyo kumodziyo wakudani iye anamanga nyumba zansanje nalonga anthu achabe akale ansembe osati ana alevi ai tipemphere ambuye mukwezeke mutamandike mulungu amphamvu zonse tilankhule na ambuye tiphunzitseni pamutu umeti kunkabena lingalira zakuti Rehobowamu Sanvera Uphungu wa Akulu tukupunzira ambuye ndipo pitilizani kuti phunzitsa mudzina la Yesu tapempera amen afoto kuzonena kuti no Mulungu atalankhula kuna kuti no chifojo kuti no nyumba ya ndani nyumba ya Davide imene analokhulupirika Davide pamaso pa Mulungu ngone kuti Mulungu anamkonda ndithu Davide ndipo Davide pochoka po ufumu wake akuti ngone kuti anasiya mau kwa mwana wake Solomoni namuuza kuna kuti unziwe Mulungu atate wako ndipo ukamfunafuna ni mtima wangwiro udzampeza ndipo ukansiya mwana wake Solomoni ngoti no iye Mulungu adzakusiya kosatha ngone kuti no ndiye timaona ndithu kuna kuti monga munthu okhulupirira akuauza akumuuza mwana wake Uphungu wabwino kuti inedu chimene madalira ndichi kutire ku anthu ambiri ngone kuti nasungitsidwa dzinthu anthu ambiri pamene mayathwa mamwalira bambo athwa mamwalira agugu athwa mamwalira ngone kuti anatisira dzinthu dzosiyana siyana dzimwe tikuononga nadzo ankhala chabale athu dzimene tikunkanacho tsanadzo miyoyo anthu tikupha anthu mabusiness osiyana siyana ngone kuti no anatigwiritsa dzinthu dzoyipa koma munthu opa Mulungu Davide akumusira mwana wake Uphungu wenerera kuti tikuti ukhale wopambana mwanawe ukuenera kuti utani undziwe Mulungu amene ndimantumikira ndipo umfunefune usakesake ni mtima wako wonse akamakamba kuti ungwiro ngone kuti amakamba ndi whole heart kuna kuti upanga zinthu ndi mtima wonse usati monyinyirika usati mahafu koma kupanga zinthuzo mwachamuna dzanja la manja ndi la manzere kupanga zimene izozo ndakambozona kuti no koma Solomon atalowa po ufumu ngone kuti no ati anapanduka chifutana kuti akazochuluka kufikira 1000 ndakuti mwakazi ena anakwatira mitundu amene anamupangitse yeyo kupembedza milungu ya chirendo ndipo ngone kuti no Mulungu dzina muipira ndiye timaona uchaputa 11 kuna kuti no Mulungu analankhula kwa neneli wake Ahia kuna kuti no kutire kuti uyu adzakhala mfumu kuna kuti adzakhala mfumu kunena za ndani za Yerobowamu amene akuti no atalowa nthemi atakwaniritsidwa mwa Mulungu kuti iye wakhala mfumu amanjenjemera ndipo kunjenjemera kwake kunapangitsaonea kuti no mantha amenewa anapangitsa kuti mpaka akachimwenawo maso pa Mulungu ndifoleke mwa Mulungu amafoto kuzionea kuti anthu amantha ndi amanjenje cholowa chawo ndi gehena moto osatha chimene amatanthauza nchakuti mantha ngoti amampangitsa munthu kuti no adzimuona Mulungu olephera adzimuona Mulungu kuti sangakwanitse ndiye ngone kuti amafurozona kuti amantha nda manjenje cholowa chawo dzakhala gahena moto osatha akuti achigululo ndambanda ndene kuti adzabwera pambuyo futi no anthu amantha amuonetsa akumuonetsa kuti no Mulungu sangati ndiye Mulungu amafuna anthu achikhulupiriro futi chikhulupiriro timafurozitsiro chikhulupiriro ndi mantha chimagwira ntchito kati magnet nokuti chimakoka mphamvu ndiye mantha amakoka mphamvu ya kundima kuti kutino ibwiri ikufikire zomwe mazopa ombozo za kugwera ngone uchikhulupiriro chimakupatsa kulimbika ntima kokuima beba maso pa Mulungu kuti Mulungu aonekere ndipo Mulungu amaonekera ndiye timakamba tsuna lotino chikhulupiriro ndi mantha dzimagwira nshito ngati magnet dzimakoka mphamvu koma dzimasiyana chonchi kuti mantha amakoka mphamvu yakundima ionekere pa moyo wako mutu ndiro meno mvera muri kuzokhala cancer meno mvera muri kuzokhala mutu meno mvera muri kuzokhala chakuti zimenomala nkhula lidimerako limakhazikitsa zimezo ndipo zimachitika ndipo ngone kuti ukamala nkhula dza chikhulupiriro iwe umakhala chikhulupiriro ndipo zimakhazikikaso kutire ku Yesu Kristu ndiroya watu ndiye loya ngone kuti no umene kuti umfotokozere zimezoona zenizeni ndiye ukamfotokozona kuti no pamakhodi bali judge potero njino makhala ku loya Sara na ndi loya wa anthu ena iweso feyo loya watu ndi Yesu nditi kamala nkhula ifeyo kuna kuti no ngomamva ngati malungu nala ine ndiro sindikudwala malungu zoti loya watu timampatsa chola nkhula kutala nkhule kwa judge kuti o ine ndiro patient wanga munthu wanga member wanga ngoti ino client wanga zoti yani amene sakudwala malungu koma feyo tikambirire feyo manyinyini kumanyinyini kuti mampatsa mphamvu Satana kuti wamvatu mukumva rambuye Yesu kuti no kapolo anu ara kudwala malungu Amene ruma amene adwaletu amukumvarana kuti arakudwaru kansa amene kuti adwaletu mukumvara kudwaru zakuza kuti amene kuti adwale ndiwe kwamala nkhula ndi chikhumbo tino ine sindikudwala chakuti ine sindiriza kuti ine sindilephera ine ndipambana ine ndipeza tunchito ine ndipeza tu business ine ndipeza tu mamuna ine ndipeza tu mkazi ine ndipeza tu mwana ukamala nkhula ndi chikhulupiriro Yesu Kristu amakhala mbali yako munga loya kuna kuti no ife ngoti mungo fumo pambana ife ndifo pambanadi ndiye nzone kuti no chikhulupiriro ndi mantha dzimagwira ntchito ngati parafini dzimagwira ntchito ngati cooking oil ndi madzi zinthu zoti sitimamikisa ndipo sidziyenderana dzimachita spark ngone kuti ukadzithira dzidzi zozizira dzimachita kusempana chino khala mbali na chino khala mbalina ndiye ngone kuti ukangoti moyo wako ukhala nchikhulupiriro umaenda munthu wamphamvu ukangoti mwamba wamba kumabwera mantha zoti dzimasinthana chikhulupiriro chimachoka thamu ya mantha amalowa ndiye mantha amabola ntima umambulingira zambiri mbiri umambulingalira za uzosakhala bwino umambulingalira ndiye kuti no ndiri mene usiku kwapangira chimusikhala zakuti ndiri kuphiri kuno ndiri zichitika zakuti ndizimezi jazi uzuro wagona wambo uzulota kena akoyo mathero ake ii ndiri malo angopya no nyumba anga njopya no chimala changa chinchopya ndiri zova dzimezi dzabwino ayi bible kambo zinthu zonse ziyera kwa iwo yera ntima zinafika peno kuti no savale ya bulagi edza bulagi ndza satana ndifuso ngumana anga malemba metu kuwerenga sonta black kagwa nangazinzina zimetu kuvala zambiri mbiri ndza black mufuntu funa tirankhule kuti bwanje ndikuti fepo khala anthu okhulupirira ana mulungu amechoka mufumu wa mphamvu ndikuti feyo ndikhale ofinyika ai fetu unokhala amphamvu Satana akapanga zinthu zake dzina kuti ah baba ndinapanga train kuti dzagwire nchito mufuntu uyu wachitenga mwana wa mulungu ngone kuti andabetsa sichigwira sonchito Kusati fedzi kala ndi mantha kunjenjemera ndi kundima. Ya, ndiye afuru kuzona kuti akuti Rehobowamu ngona kuti no atawuzidwa kuti no atabwera anthu amudzi. Bambo yakatamwalira Solomon kuti akhale mfumu. Bible furu zona kuti no anthu anambwerera kuti fedu kupempheni kuti zimene bambo anu anayika mfundo za uzina zinali zopweteka. Ife amati tani amati panga nkhanza. Tine chilungamo amati panga nkhanza bambo anu. Ndi fedu funa tikupempheni kuti musinthe ko mfundo zina kuti feyo mwina zinthu zitichitire kobwino. Ndi tikupempheni kuna kuti no inuyo muchotseko misonkho komaso amati kwapula ife ndidzi kuti inuyo chondi. Bwana mwanawe ngoti kuti mvere kuchifundo utithandizireko komaso ngone kuti no pali zinthu zambiri zola marisinzitsa katundu olemera ndiye chonde tikupempheni mfumu ndakuti anavomere kuti ndamva mukabwereso pitani mukagone paka mukabwereso patapita masiku atatu anthu aja atabwera akuti atampeza iyeyo zinapeza kuona kuti no anauza anthu onea kuti chani ngone kuti no lafika tsujo ndi kuyankheni koma zachisoni kuna kuti no akuti iye anthu aja atachoka tsiku loyamba anakagumana ndi akulu nduna za bambo ake amene anakhalapo ndi bambo ake anakali moyo akuti atawuza kuti anthu abwera ndandaulira zinthu izi mukuti bwanji ndikayankhe motani thandizeni anthu aja anamuuza uphungu wenerera ndakuti iyeyo anaupepuza anaunyoza ali zachikalekale nuso zolankhula zake zachigalega zachigogo zachigogo zachimidzimidzi mfundo zimezo ndi za mtundu wanji ine ngone kuti no inamoni kama mdu za zanzero ndana nyamuka kuti kusio pungu Akulu Akulu okunyo za kwala latida kutuwa na tukwana ndugu nyamuka katani nduga apeza nduga apeza chinyamata nzaki ndawutu guys mugona bwanji balidu ilanabuya ninkani izandu ndantu ajakuta nampata mfundo munga ya chinyamata mujinyamata wana mufuro kuzera ndana muzuti wedu jimenga jine chone ura ndu amine uwa adziwesu adziwesu kuti wende ndi ujeti iwe waone itse usa nyengerera ndu amine uwa ngone kuti anthu amene ngatama kupapula ndodo yodzika popula ndodo yachitsulo kana anthu amene amangu atsina iwe pese pulaya udzapana nayo kana anthu amene amatana masenzetsa thumba limodzi udzachenzetsa marumba aratu ngone kuti no amasa kufuna asiye amasa afuna achoke ndakuti no ngone kuti no iye uja anthu ati atabwera patapita masiku atatu amodzi acha anadzauza mfundo imene anamuuza chinyamata kusiya zimene anamuuza Akulu Akulu zija ndakuti anthu ajana muzuri kuti chani Rehobowamu kuti chani nyamata ali ngone kuti no palibe suchita masewera sindula bunu zokwera koma ali okay takumva kuma nyume ungadziwe nchone kuti weyo ukhale na ufumu wako ife suti lamulira umfune kuti ukamulamulire ndakuti zinachiti kuonea kuti anthu ajano atabwerera kuchoka kwa mfumu pita mmakwawo ana kuti Akulu Akulu ndetipanga bwanji ndakuti no Rehobowamu pambuyo paka anapanga regret ndana ruma kuti nduna yake kuti pite ka ikakambena anthu acha anamulusira unazifizaji bwana situ kufuna fisiti gakale opepera obwera tsume jale kudzamufotokozera mfundo zathu kumpempa iyo jalero nkuankhula mawa mwano kubwera ndi mfundo zake kuti patsefe masiku atatu fokadikira kana dzatuza dzanzeru timamuuza mujo magwedzera muto nkhata akumva kutenga cholembera chake nkhata akulemba dzanzeru ngone kuti no lero pezoti no tikubwera adzati fotokozera ife zosagwira ntima akala mkulewe akate kupatsa ife disiki yokandika kandika kani zake zo Sanvera zoti kani chidisiki yokandika kandika yochikuchika mu DVD kumanguti ngwi ngone kuti akanene kuti feyo ngone atadziri nzuzo posa amene amatuzira bambo ake iwe ndo kuti ukubwera kunoko ngati ndani hai ni andituma kuti ndizakupepesa nakuti anthu aja anamugumukira ndi dzibonga mpamantheni munthu mkongontheni mpaka naku munthu mbwe kufa ndipo akuti ngone kuti no iye jatangomva kuti munthu unantuma uja wafa anathawa mudzimu ndiye anakuti anthu aja ada alolusa chomwecho akuti anapanga njira lolifeyo tisankhe mfumu yathu zuri sidzakhala soife yakwa David banji lake sidzalamulira soife ndi akuti anthu aja chimana chida chinakwanilitsa maamani lankhula ahiya kuchaputa 11 nakuti no Yerobiamu adzakhala mfumu ndipo Yerobiamu di anamveka di ufumu ndipo atamveka ufumu Yerobiamu zinapezikona kuti no Yerobiamu zinapezikona kuti no wavekedwa ufumu koma akunjenjemera kwa iwala zone kuti no ndichimene Mulungu analankhula kuti adzakhala mfumu ndeti mati manta amatsegula khomo amabola ntima wachikhulupiriro chapa Mulungu uja ndikuyamba kuopa zinthu zina ndipo chifukwa cha manthawu umakapanga zinthu zimene si umayenera kuti uzipange ndiye ngoni yakuti zinapezi kuti no Yerobiamu akuti anafika pona kuti chani wanyamuka Yerobiamu wapita chani wapita kwao ndipo atapita kwao akuti anakhala pasi kuti ufumu udi ndiumene nduwira ndi anthu andiveka koma ndipange bwanji kuti ine nduwira ndisayiluze chifuti zikuonetsa kuti anthu awawa ngone kuti no kachisi woti no anthu angopemphera ana Israeli awawo definitely adzifuna bwuti adzika pemphera ndipo kupemphera kwawo kumene kuli kachisiona wa Yehova ali ku Yerusalemu ndiye ndipange bwanji ndakuti ngone anaganiza mu mtima mwake akuti nayo tana upo tikati upo ndoti pakumanapo anthu angapo kukambira ndipange bwanji kupanga poloti kuti tiyambe bwanji nkani ndipanga yambe ndani mukayambe inu hai ne hai ndisingakwanitsi mukayambe inu yeye ndi mukayamba bwanji iwe ukapangeze ndipo mukatere zikhala motere kuti anthu akakwanitse chimene akufunacho ndiye ngone kuti zinachitika ndithu kuna kuti no Yerobiamu akuti atakhala upo ndi anthu ake analingaona kuti no ndikwabwino feti seme ana ang'ombe ndipo ana ang'ombewo akhala milungu ndipo feti auzana Israeli futi wo Mulungu wawo ndi Mulungu osaoneka ni maso lero achitika mwayi kuti Mulungu amene amuona ndipo ndauzaona kuti Mulungu wanu amana kutsa ni dziko la Igupto nduyu Mulungu amana kupangirani njira pamadzi nduyu Mulungu amana kugwetserani mana nduyu Mulungu amana anamenya thanthwe kuti no likhozorutsa madzi nduyu Mulungu amene anapanga mamira kosiyana siyana mu Igupto ndi amene yutu ndakuti anthu aja anadabwa kuti ha zvoreti mulungu atonda amene yuyu ndeti mati chikufana nchimana panga ndani aloni aloni akuchoka soku igubuto akuti mosata kwera phiri kwatenga malamulo ngone kuti yeyo anthu mbuyo munhu anampanganirana ndakuti a ifetu anabwera kwa aloni ndakuti ifetu zongokhala ratsogoro ifesiti matani ifesiti kumva bwino tambobwerera suri ife kunchito zathu za dziko lapasi ndiye simungapange china chake for so long kuti ifetu babembedza Feru kumva tukumva pamtima pakuocha tukumva ife kuti tamapembedza Mulungu tukumva ife namapembedza china yake ndese tikudzora tsogwa Mose kuti apanga bwanji kuma tukudziona kuti mujeni munthu wa Mulungu akabwera chidza chisiya tidzapembedza dzimadza ruze Moses firidza panga zimezo kuma mota akupanga china yake for so long tibapembedze for sirofune for mangu kala kati ambuye kuma anthu anditu ngone kuti no amapembedza fano ndipo akuti no aloni dana uzotenga ndi manikirisano mundipatse tenga ndizibangiri dzano mundipatse tenga ndiro dzano mundipatse mutenge tidzipange dismantling tidzipwanye tidzipange zimenezi tidzipange merit ndipo tuombe ifeyo tupange mudi chimulungu ndipo anapanga chimwana cha ngombe ari chonene pabwino choneka bwino nati simwaona mulungu wanu amana kutusa ndziko le guputo that means una kuti aloni ndi anthu onse amaenda kuma mulungu wawo samanziwa kuti ku mulungu amene kuntumikira ndiye mwe abala anthu azathu anantumikira mulungu wa moyo Yehova mulungu wa moyo amene saoneka ndi maso sagwidwa ndi manja ndi mulungu amene ndi nzimu ndipo iwo ufuna kumpembedza usweke kuti abadwe mwa uzimu kuti akathe kumpembedza mulungu amene ndeti mafuro kuzoona kuti malo ambiri anthu akulephera kuti auza anthu chirungamo chifuno cha mulungu chenicheni kunoti mulungu afuna munthu inalesa abadwe kawiri munthu utabadwa kwa mai yako unachidwe wewe mwana wa abanda kanizani Maxwell Banda chifuti nabado kwa Banda kuti chido mwana wa Mulungu kuti masuke ndikabado mwa Mulungu ndipo kacho komene ko pali ma step amene suke ndidutse kuti ndikafike ne pa chidzalo cha Kristu kuti Mulungu akuzondigwirisa ntchito Mulungu akuzondidalira kukhala mbeu kafurukuzira ena mawu a Mulungu kuti tikungone kuti anthu ambiri sakufurukuza zimenezo anthu angozotoperekani mudalitsidwe perekani seed mudalitsike perekani zimupange chonchi ndimafurukuzonea kuti kutereko anthu ambiri zipembe zimene tiri malo amene tiri ngoti amadzidziwa zeni zikuchitika malopo ndatsoguliriwo chifuti satana kudziko kuno aliso ndazibusa ake kutereko mazibusa a satana a satanism amapereka mamemba lawo nsembe amakuza nteni kunsonkhano chigare mulungu kugwa panjira anthu nkufa ali basa amajengwa pangoti chite basi ndo mesa afatu pito kalaligira ngoti basa amajakalo mufumu wa Mulungu akudziwa iyeyo mbuza masiku angu apita masiku awiri atatu wagula chigare muri wagula ndege watere zone kuti wapereka nsembe amapereka mamemba lawo ndi anthu akamalikiwa thenga abuno tulukani menemo musiye njira zoipa mukhulupirire Yesu khambwe ni mpulumutsi wa moyo wanu inu simufuna chifuti kusiya kukhulupirira Yesu kumakupanga demand ndikuti usiye zinthu zina ndipo ukhulupirire Yesu khambwe ni mpulumutsi wa moyo wako ndipo iwe ukhale kubode Yesu akhale kutsogolo adzikuyendetsa pamabampu adzendetsa ndi Yesu padzithapwi adzendetsa ndi Yesu akudziwa iyeyo mokudutsitsa ndipo ikamayenda kayakuenda mopenda mapendama iwe usamadire nkhawa udzungu ukhulupirire futi no driver ndio ukhulupirika ndiye satana amaponya zinthu zoona ngati zobiriwira zoona ngati zokoma nthawi inoyo koma kutsogolo kwake ali ndi cholinga ndiye ngone akuti chana foto kuzoona kuti chani akuti ngone kuti no Yerobeamu posamalira ufumu anapangitsa anthu akapembedze mafano anamangira magajisi ndikuika mwana ang'ombe wa golide ndikutenga anthu achabechabe kwapa ngokhala ansembe osati ana alevi munga alili kwa chisiwona wa Yehova ndipo anatenga masiku dzikondwelero dza kwa chisiwa wa Yehova kuja kudzika soka chisii ndeni mati kodi inuyo ndi malo angati amene akuchitika zimenezi zimana zipanga Yerobeamu kuna kuti no pofuna kusamala utsogoleri titamba na kumpingo kujeni munasamo kukapanga mpingo wanu ndipo mudapanga mpingo wanu munango kukopera zimezi machitika kujako kuti pano chimene ngachiti ndi mchipa panopo tidzikumana so Saturday lomweri panopo tidzikumana so Sunday panopo service zathu dziamba nthaya kuti yakuti monga makhala kuja kumvina kuno mudzikhala kumvina ndinu achimwene kunjo monga makhala kuja kumphunzitsi mudzikhala mphunzitsi ndinuyo monga kuja makhala koneneli panopo nenelawo pa mpingo pano mukhala inu monga kuja kumakhala kumphunzitsi kunoko mudzipange zimenezo ndinu achimwene monga kuja amatsogolera intercession ndinu kunoko opanga intercession ndinuyo monga kuja amapanga anthu amatsogolera kumapanga chani dzoimba imba kuno mudzipanga ndinuyo anati veka ana na vega vega antu kuma antu ungosa kunzeka ndipo antu usu ajiro udabwa kuti kudukonga ifeo tinga kala ifeo tinga kala ula ligira kudukonga ifeo tinga kala ifeo mugudukonga ifeo kala nilifiri nile, zininila jani pokao dizone nazo antu ajama jiro upati sidwa ndimungu chifote antu aja muzao na maro siana siana antu agama nukono dino panopo tipe mpelele wakutu wakuti tete tipempereni dzuko la tula Malawi panopo tete tipempereni diala kuti lakuti panopo tipempereni anthu amakwenda lwendo kuti wakuti sama ngola nkula kuti foto akufuna zimene ngulingali ya mutu mwao ngone kuti amakhala kuti apangidwa guide kapena kutsogozedwa ni nzimu wera amakwauza kuti panopo wafuna kuchitika chiwembu chakuti chakuti basi yakuti akuti funa kupanga ngozi pempherani panopo mpempherere mwana wako uje panopo pempherere banja lakuti lakuti panopo pempherere wakuti kwakuti uponyedwa kapasule panopo pempherere kwakuti kwakuti uje ntchito yake funa ite panopo pempherere wakuti kwakuti ndipo amakhala nzimu wera 14 wa Bible foro kuzona kuti ife sitidziwa kupemphera pokhala kuti no maso athu maglobal ali ndi malire saona makuti athu amamva zina samva koma nzimu wera amadziwa zinthu zonse pokhala kuti ye Mulungu ndi amakupange weyo guide amakuza zone yakuti uchite ndiye amene yuyu amene wakhulupirira ndi Yesu khambwe ni mpulumutsi wa moyo wake amene ndiye akupembedza Mulungu muzimu ndi muchionadi ndipo ye wakhadi kachiswa Yehova kuti no Mulungu ali mkati mwake akumuza zochita uyuyu ngone kuti akupanga zinthu zizeni zeni ndipo akamomba manje kuti ambuye zikuwo munda una munda nimenyera nkhondo ambuye sinimembekezera kuti mwananga angachite sinimembekezera kuti banja langa lingakhalebe sinimembekezera kuti ine ngamasuke kunzimu wakuti wakuti ambuye zikuwo mwakomba manja kuti ku ena anango kopera kuomba manja koma sadzoti kuti munthu akomba manja akombera manja kuchifukwa yani kuti ujanga pemphera akulira uchi ankalire fuwa jani lero kuli anthu akuliza dzikholingo lero kuli anthu akuliza chikokeda deya kumachita kuliza kukhosi kukwiyo kumachita kuliza kamapemphera mujo kumachita kuliza ati udzimvika nkhata akulira ngone kuti no akamapemphera muja pota anzawo amalira misozi kumagwa iwo tenga mate anthu atatsekatseka maso apemphera kupaka paka maso cholingo kuti anthu aja akamadzatira madzona kuti no auje maso mwa mwatani mwalenga kuti misozi ndekuti no kudzodza kunaenda so pauje kuma ayi ndithu sambuye wangu kopera izizi moti kuguduka basi kusuti sakudziwa chimenye kangubuduza nzake kuti tsiku lijali foto chamafika paona kuti no chifuti yanati mpinuka ntima anaendereso khambu ini mpulumutsi wa moyo wake ani zimoyera maso aka uzimu anatseguka ndiye amaona ulemero wa Mulungu kuti ambuye ino ndinu wankulu ndinu wamphamvu ndinu wodabwitsa inuyo mmene muliro ukulu wanu ambuye ife mabwana anthu lemekezeka dziko lapansi feti magwadira kuti ino taonetsa ulemu timagwadira kapena kuchola mizula kapena kunjuta koma inuyo you are bigger than the biggest ino ndinu Mulungu wamphamvu you are beyond ino ndinu Mulungu amachita amene machita mopitilira kwambiri mumachita zodabwitsa ine sindikwenera nkhale kugwada ine ndikwenera ndiguduke pasi ndiye munthu chama guduka zedi zeni zeni koma wina atangona ali kani zini so dzopembedza Mulungu dzimafika poguduka naiso maguduka anthu ina kupempheleredwa abusa rangwaika manja anthu ajanagwa ine kumala nkhula malilime ine kumapizori ina kumapanga izindizi iye ujanono roke ineso neso akandika so manja ngone kuti ndene naneso ndidzagwe ndipo nkapanda kugwena anthu adabwa kuti akulwala kuno chizimu wa ungokanika akuno chiwanda chawo nchamakani ngone kuti no tifaya anthu anzango so akulankhula malilime ineso ningoyambapo basi ndeti nangu yamba basi mpiru 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 lepu 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 lobo 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 koma ayi ndithu sikuti no ndi Mulungu amatipatsa zili zonse zimene tikuchita kumasala ambuye tidzona kuti no ndi machimo pamaso pa Mulungu futi no dzili nkati mafano simukuzipanga zinthuzo mukufanizira zina zake zimene zili za original kutire kuleruro kunafika pone kuti no mukafika pamalo inetu ndiwa 20 inetu ndiwa 20 fesa ifenda 20 ndifuso kumati kuti 20 question chani akamane kuti moti 20 ndi masiku 50 kuchoka tsiku mina ambuye wathu Yesu Kristo anauka kwa kufa pakati masiku 50 ndi tsiku la 20 question ndiye akuti no mukamamva Bible bafurozona kuti no ari tsiku la Pentecost limachitika chitika ndi akuti tsiku limene lili ophunzira a Yesu amene mbuye wawo amene mbusa wawo amene tsuguli wawo anaphedwa ndi akulu ansembe akuti anthu aja anakhangira atsalama siye ndiye iwo aja anauzuti no mudzikangalika kupemphera mudikire mkuziani kufigia lonzero la mbuye lida chitika pa moyo wanu. Ndipo antu waja makala akudigia lonzero la mbuye lule kwa nalitsidwe. Ndiye zinafiga unea kuti antu waja maguma na daily umaga pempera. Ama imali asu analisomu umaga pempera. Ndiye akuma pempera antu waja akuma pempera antu waja. Linafiga tisigula labe ntikusti. Kuta antu abwira ayuda onse na ndiye na amene sana ni mgulano lopo za yesu. Antu waja mabanga pukandolao saidi ina pate. Feast, kabodi festive yao ya Pentecost. Ndipo habari ya wowo amenana lupuzi la Yesu. Ndiye na amea matari la Yesu. Analipa jibinda japa mwamba. Ndipo kumenye kumachitika ugu zao maziwondwelo zao zana Israeli. Mwanta uzonse. Ana upuzi la Yesu so nao somunga osidwa ndi Yesu alipa jibinda japa mwamba. Akuti mulungu anatika nduwae ndela antu ajapa jibinda japa mwamba. Ndiye ndufuna ndifurugo zone ya kuti antu akamala nkula amala nkula ngati kuti akamati feri nda apente feri nga kalazimati feri mauti kalazimati kama ntuzo rino mpingo umene umalola machita chita nzimu wera akamati feri ndifa apente ndiruso ni mpingo umene umalola machita chita nzimu wera utino feri nga nzimu wera atu kuma machita duwa amene wa nga nzimu wera sigiri upiti ya maundu ili mwamba nga nzimu wera mavala maflasha flasha mawirio nga nzimu wera mavala dinda dinda nzanzi mwela ndafuru zone akutino ngone akutino akutino ena nali kupati kumusugo kumachitika kuzo chitika chitika zina tsiku pa Pentecost ena nali pa chipindi chapa mwamba akupembedza Mulungu ndipo akuti anthu opembedza Mulungu wa mphamvu ya Mulungu inatsika ndikwaendera ndipo akuti anadzadza Mulungu ni mphamvu ndipo winali yesa anadzidwa ni mphamvu ya nzimwela ndipo anthu anamba kulankhula malilime. Ndipo akuti anthu amana ali kuphandwa kuti anathamanga kukaona mino chuchitika ndi chani. Ah nena kuti anthu wa ngotamwa. Ah fengi ndi madabu athu. Awa amana ali amanyazi kuti si Petro jamene amene tsikano changatiwe ndi umodzi ophunzira wese angakanitsitsa nyama nzibambo ankaopa kabututu. Tsono wofika popanga chibwanji. Ah anyamata kuti kumango dikira kuti mbuye wanu Yesu achoka kena kumudzipanga izizi. Kuma habari dzuguli anthu amasinta mwamba inu zvoda kuti saja maenda ndiye subuno bwino kumaimba nayo mapanga nayo zvoso matumikira nayo madutsa anthu akufa majiritsa anthu inu kumala kumala likira lero Yesu jwachoka tunani mwafika paka dabadika choncha nyamata nde Petro anai mauti a nkani simeneyo suti fetaledzera ndipo nthawi imene anthu amaledzera si ndipo ngone kuti ifeyo chachitika paife nchotino mphamvu ya nzimu wera memunu Yesu Kristo analonjeza kuti idzakwaniritsidwa paife yachitika ndiye timana kuti kufanana kuti no munthu amene akutuluka mopemphera munthu amapezeka malopemphera ndi munthu amapezeka kupate kumakhala amakhala anthu onika mosiyana ino ndinu mboni tina anthu ambiri amali nzovala dzovala tsiku lotapita kopemphera Sunday ka Friday alizovala zovala saradi kuma aliso ndi zovala zovala kumapando ndipo munthu amapita kuphando ndi munthu amapita kupemphera kuphiri munthu amapita kupemphera overnight munthu amapita kupemphera kuzochitika chitika ali ndi mavalidwe ake kutire kuma jacket amene timavala anthu basukano dzangu chitikona kuti designing ya sintha ma jacket atungono ngono koma jacket la mulo lake ndoti uivale jacket yoti pitire pali sani pa pimbe koma suipitire kumbuyo kutuka kwada basukwerama ukamala mbira ambuyo chipomichika magunda pasi pa kulambira Mulungu zone kuti kumbuyo kusama kundo kuke kuonetsa zankati ndiye ngone kuti no zone kuti mavalidwe a munthu apita kupemphera ndi mavalidwe kuti munthu apita kupati ndizo siyana kutere ku anthu akhozo mafotokozoni ine ndiwa Pentecost koma nguti kodi Pentecost ya iwe wifotokoza unali Pentecost ya pachipinda chapa mwamba imene abala makangalika kupemphera kupembedza Mulungu kulambira ambuye kuti no mphamvu ya nzimwera imene mu Yesu Kristo analonjeza itsike pa iwo unali Mulungu yapa mwamba i kapena unali kumusiku kumene machitika phando linaso la Pentecost kumene apa mwamba mphamvu itatsika atamba kulankhula malilime akuti akumusiku anathamanga umakadabwa kuti ku munthu akamala nkwa ine ngwapente asamati lopyeze futi tsiku la Pentecost kumachitika zinthu ziwiri ena amapembedza Mulungu pa chipindi chapa mwamba ena amapanga phwando lawo monga machiyuda nthawi zonse ana Israeli monga anazolowera kumusiku kumeneko ndipo tifurozonde akupate akufisti akufestival ndi anthu amana lipi ndi apa mwamba ndi anthu awiri osiyana ndiye munthu akamafuza ine ndi wapente ine ndi wapente mpingo atongwa machita chita nzimuera ife mpingo atuma kukhulupirira nzimuera iweyo ngwa nzimuera chifundi mafurukuza dziko la malawi ndopa mulungu dziko la malawi ndopa mulungu chidziko nthaka miyala doti minda ndi zina zote mitengo singa ope mulungu koma anthu okhala mdzikomo kodi ngopa mulungu ngamati malawi ngopa mulungu iwe ngati malawi umopa mulungu tiyambirire iweyo uzoona kuti ndi malawi ambiri anthu okwima anthu amene ndi mfiti anthu amene akulodza anzawo apanga chitaka anzawo pange zinthu zoyipa anzawo kupha alubino kupanga zosiyana siyana kukhala pa mpando kumagwinya zinthu zinthu zoona kuapeza anthu osauka kudzigwinya gwinya kutisakutisa mimba zathu kumati dziko lopa mulungu fuja mawu amene wawo mulungu adzitilanga kwambiri futi kubisalira pa mulungu ndakapeza chinthu china choti dzibisalirirapo ndiye munthu akafunsa ine ngoona kuti no ndinowapente asamati pepeletse chifukwa tino tsiku lochitika pentecost kumachitika zinthu ziwiri ena anali kupembedza mulungu ndipo mulungu anayendera ena anali kupwando ndiye iweyo kuzoma ndinowapentecost koma iweyo meno machitira pentecost yake ndiyakumusi hii kapena apa chipindi chapa mwamba yolandira nzimuera iwe suja mati anthu akamapemphera akamankhulamba lilimi umachita kudabwa anthu akamagubuduka umachita kudabwa kuti kumaho kuchita kuomba manja phu kuti kodi mulungu wake yemweyo kuti iwo achita kulira choncho mamina mamina bambo aujewa aphunzitse nkhati awa atsogoleri nkhati awa pito sukulu bwinobwino abusa nkhati awa amabusa nkhati achita kulira mamina mamina chilo guguduka suti abwinobwino sapata abwinobwino apo nthi achita kutchola choncho iwo chikwachitikira nchani kuti mulunguyo yesu anachita kukumana naye ndizo mwezi tupange face ndino anthu awiri osiyana chifotoyo anakhulupirira yesu ndipo iwo akupemphera dizeni zeni ndipo chimene chinachitika pa chipindi pa mwamba pa tsiku la pentecost chinachitika supa iyeyu ndipo iye akamapemphera akamati timulemekeze ambuye iye akuonadi mukangwambitsa nyimbo inuyo iye makhalo mamusi ya action akamati palibe ofanana iye makhalo malingiro mwake wayenda ona dziko losuti kulibedi ofanana nanu ambuye akamati ndo ndinu bwana iye amuonadi yesu kuti kukhadi bwana samuona bwana akana mulemba chuti fodi bwana ameneyo anangokhalapo koma ntchito anampatsa iye mulungu moti akamati zikomo mulungu mulandipatsa ntchito ino ndinu bwana wanga amaona mulungu yokhala bwana wake moti akamakafunsa kuti no mundikwezere salari safusa bwana wake fodi mabwana ambiri okhuza kuyambana nawo umakafunsa iye bwana wako uyu kuti ambuye mundikwezere salari ndamulamulo uyuyu anakulemba ntchito amakupatsa ndalama pamanja kuti no salari yako akukwezere ndiye tufuru kuzona kuti no kutereko iweyo amene unali iweyo ukamati ndinowapente pente yake njaku musi hii kapena njapa chipindi chapa mwamba chifoti no wapa chipindi chapa wapa chipindi chapa mwamba atambo kupempe ya mpamva mulungu itabwira uyuyu amanali kulumu yapa musi amanali kupandoyo ngoti anadabwa kuti zima zindeza ntundu wanji ndipo amata ari amafika kupanga conclusion kuti I think anthu aledzera futi sama zimvetsa Yesu amati kwa iwo amene adzandirandire nguti mudzandizindikire futi mudzakhala kuti mukhala nani mukuenda nani koma kwa amene sanandirandire sanganizindikireni fula la dziko lapansi ndiye funso ndakuti kodi ife tikamati ndife apente pente yake nditi yapa mwamba pente yake yakuphandoi mini mavalira mwamai mwametameta murumo mopanga muchinzere mugezo wameta anangopangeka muna muuza chifukwa chani bible kamboti pokhala inu ana mulungu musafanizidwe ndi dziko lapansi leti nawati nyamata ambiri mbira makuti mbira dzida mmene achitira mutu mwawo avalira dzosolongosoka penti yake itiyo ambuye akudalitseni pametu upitizoona kuti rehobowamu sanvera uphungu akulu kunoti rehobowamu anaupepuza uphungu akulu akulu ndipo anakati ngo phungu wachinyamata umati afotokozera anthu amene anabwerodza mpempha anthu anampandukira nakasankha Yerobowamu kukhala mfumu yawo ndipo Yerobowamu posamalitsa kuti ufumu wanga ngadzawuluse ati ngoona kuti no iyeyo analola kuti anthu bwera apembedze mafano kumene nkhalebe mfumu ndidzilemekezedwa bwera chopereka chikulowa bwera ndichedwa abusa wonetchedwa atsogoleri anthu akapita ogahena anthu alibe na zunchito akulephera kutiuza chilungamo alephera kutiuza zinthu mwamvemvemve chifukuti ino pali phindu limene anthu akupeza pamutu pa ife ambuye akudalitseni nthawi ndimene atipangira njiro kuchale hebi.